Ubazele kanjani ndoti nalangazi Uthambekezele ema Ubazele kanjani ndoti nalangazi Ubazele kanjani ndoti nalangazi Ubazele kanjani ndoti nalangazi Uthambekezele ema Ubazele kanjani ndoti nalangazi
Ni agokumbula, ni chigazela pokon, kazi na wenzani na upulele numwe ya wanisana.